Oya, toka hapa.
Gavana Kanaira, he's mkurugenzi wa daktari mkurugenzi. Senior kiongozi.
Mabaka.
Chairman Omami wewe.
Toka hapa.
Papa Fadela, jengewa statue. Director boss
yangu. Boss yako ni wewe Muffin.
Energy Radio.